Go! Cloud. one, go! Let's
Three,
go.
Two, one, go!
Let's go. Let's
3, 2, 1, go!
Thank you.
One, go!
Let's go.
Choose your character. Kirby. Falco. Choose your character. Charizard. Rock.
Two, one, go! Two, 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 two
Choose your character.
Ivysaur.
Choose your character.
Rob.
Zero Suit Samus.
One, go! Thank you. Yeah! Go!
Jigglypuff,